Put that big one up here.
Kwa nini na hao ni raia na sisi tunawania kiotu